Abusia eye prophet Ojaba na astate etrende ewo social media ni na ni se akwala bi a ya wo no na awofo pa kire se omo wo no foforo no eho na na kire se ni tinwi no eye mpesempese a ye ye frene rasta ena sanso no ye twa ne twati a kire se enye doctor ana se hospital ena ye ji ni boto no but ye wo ne ba asase so no na ne boto na kase ye twa dadada we na kire se omo ne na mu didimu a omo na omo pa kye sa akom bi na eya fa akwala no enti na abeye sa na omo de demu sa na omo de kopie prophet Ojaba ni fie na omo kopie ho no yes me kan prophet Ojaba ni fie a me kire se na sori dem no omo kopie ho no na kye se wo se prophet Ojaba o ye justice to the hair na otwetwa ne kama kama because according to ne sentiment no o kire se Yesu Kristo nankasa au ya okrukoko nyankopona kasa di kane na kasa dadada se akwala na wo se otwenete because eye honhombone na kofa o maamene mu because of baby o maamene tintino o maamene fa ye funu na honhombone bi kwohye maamene mu na maamene e de wo sa akwala no nti otwenete no yes otwene wi no kama kama se de ebeya Yesu Kristo betumi ade akwara na ye adwuma na akwara no so atumi akosku mayen ko hwe story no se na yesiye ewo prophet Ojaba na sori dem na fie wi a enchechemu na prophet Ojaba ade tuja no yakọ akotie ne kama kama pa
wo no na ni tiri na yesiya na mo hwe so na ye twa ne bema
enti doctor no ema o so ohun bi da to mo record e
enti doctor na oje wa wo no won se wo mu hu bi da nti o mo record o ye
evidence
akole ye twetwe ni tiri nwene ne
amen
emo ti o abosumo ewo yesu christo di
amen
akwala we nkom
amen
abusia mi di se o follow story ne kama 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 da babia me aye me na kakra ne se akwala ya wo no foforo fresh pa na ne tri so nyina ya mpesempese na ya san so atwa ne twatia dadadada so befi ne ye ne nayam aba no ade na wo wodi tumi edi eyi ne tri no wo ho Africa enioma bi se na da bia ya ne ye kase ye lack knowledge ana se ye lack nioma bia e wo se ye hwe ne ye pa because se obade nankasa ede sa akola we abasase we su na akola we ebepie Ghana asase we su a ade na munya akola no emani nyin sede otie no na akola ni nyia because yin na yanim se nkola ade se omo wo mon kola bremu se ya eya na talent no ye ntahu na mun so omo nyin at the age of 15 and I say 18 years na ekona ene ebo hu butaye poti ya obadie no ebo akwala ni se a o ja san pesen pesen no egu ni tri so e ma ne de baaye e na ade kwentia ye twa ni hwetia no akwa ni nyin no obada na di nemom ye nkai se wo kura na wo ye sofo na wo twa ni ti no ka hun se kristo kura nkasa kasa yesu kristo ye wo no no ye wo kristo no ne nkola bremu odi 12 years ekọ ansa wo ye nsankyere ne ne nkola bremu anya hwio 12 years ekọ ansa oyen sanchere ni ntade na yenya akwala no mani nyim from the age of 12 years and above na si ye hun sanchere ni bia ye hun se no eye by mistake and as I see se si esa akwala ni the talent bi ba ya Ojaba wa kale talent no
awo no won se omo hu bi da nti omo record o ye
evidence
akwala ye twetwe ni tiri nwene ne
amen
emo ti o abosumo ewo yesu kristo di
amen
akwala we nkom
amen
sori jina na so
afi abusia hwe odi jumade we nyina wie ye no ene che se oso camera di si ni so obebbo no safo hene se onyankopo ne nakasa wakasa che no into we make justice to akwala ni timi ye no in fact stories bi ho amekura na ye na se meya ya na e ha me pa because me Felicia no there is something unique about this into anka wasi e ja akwala no to understand that obetumi adasu bi adi emi hu se no he's bringing something unique Ghana hana ye won ana wiase hana ye won ye won kola bebre ana say a lot of talent any a lot of gifts ah yakopo odeman kofo bebre yɛhwɛ sɛnea ogya ba ɛkyerɛkyerɛ ne nsɛn no mu ɛne sɛdeɛ nyankopɔn no ankasa ɔkurukurukɔ no ɛne ne kasa yɛ ɔfaa so atwitwe akɔla a wɔnim yi wankasa wobɛte wy mepaakyerɛw deɛ yɛnhwɛ
din baako pɛ ne wama soɔ sɛ at the mention of the name of Jesus Christ every knee must bow nti ɛno na magye adie wo so wogyedie ne sɛn ebinom kamfo ntaseɛ nam ebinom kamfo apɔnkɔ ba nti yɛn deɛ baabi a wɔfa nsɛ siw bo sɛ wo supporto Christ ne ne nnwuma a fa nsɛ siw bo ka sɛ medeɛ mekamfo asafo awurade yes
yɛmu bi no ɛnyɛ adeɛ a ɛkyɛ sɛ yɛtan Christ o ɛna yɛmu bi nso no ɛnyɛ adeɛ a yɛnsupporto Christ ogyaba ne mmom ɛkwan ne sɛdeɛ yɛde kristo som ne nyamensom no de ɛfa so ɛsɛe nneɛma bi wɔ ɔman no mu no momo yɛnhwɛ yie because megye di sɛ kea ne ke sɛ akɔla wei kɔpie India China anaasɛ ɛkuro bi anaasɛ ɔman bi so a anka sɛneɛ bɛkɔkora akɔla no na ɔmo asi adɛɛdɛɛ akɔla no adwo kyɛ sɛ ɔmbɛkɔkora akɔla no a to extent sɛ akɔla no bɛnyi bɛduru pɛmpɛn so bi a ɔmbɛtape biribi afiri akɔla no mu na mu yɛde kristo som nyamesom ne deɛ keka ho ne jesus no de skele nkɔla talent at their tender age akɔla wei ogyaba talent akɔla wei de baa no wakele no awie ɛnyɛ kristo na yɛmpɛ no yɛpɛ kristo asɛm yɛn nyinaa yɛsom nyame ne mmom momo yɛnya nkwadaa no awofoɔ ɛyɛ anammɔn bi wɔ hɔ no ase yɛtu a momo yɛnhwɛ yie nansa akwadaa no bɛnyi na afei ɔyɛ biribia ɛnyɛ yie because ne botaeɛ sɛ ɔbɛ wiase no at his tender age no wokele botaeɛ no nti ogyaba yɛn nyinaa yɛgye kristo di yɛn nyinaa yɛgye nyame di nti nneɛma bi wɔ hɔ a momo yɛnya abotire
videos bi wɔ social media ngu so a mehwɛ na na mekɔfa comment section hɔ sɛ mehwɛ adeɛ ɛtɔ da bi a mehwɛ comment section na mede hwɛ nkɔfoɔ ɔmo maturity level nhunu sɛ many have grown but few are matured wotumi hwɛ comment bi a wobisa sɛ nti wei ɔyɛ okristoni nti wei ɛna ɔmo sɛ na sɛ akwala no ye wo no no na ne tirinwi ne ye rasta ne ye twa ne be ma ade na sofo no otutwa ne tirinwi na onim se oyɛ samson a wo ba ya atenso why samson gana samson ana se de munim story a eya mamon keka ho asemu maame no ani ne kunu no omo wie ye no omo be ka omo story behind the whole thing ayo omo private matter nya ha ne ye baba be ka no masa nti yɛnhwɛ sɛ satan ɔmfa akwala no na wɔnsa akora ne life ɔmode ne kɔɔ baabi ɔmode ne kɔɔ yɛ no bosom no sɛ kɔmfoɔ no sɛ ɔmoyi akora ne ti a wobɛwu nti sɛ akora bi aba sɛ ya na mo a monim deɛ wɔ fam na spirituality no wo biribia wɔ fam carnal mindedfoɔ no you are thinking say eye nyankopon hey wose mo hwa mada agye ye brei wo mu eye breboni wonim say satan betimi ayade bi dia confuse ama wo think say bi eye nyame enso na nya urade
abusuya ye ntia dia wo fo no so e ka fa the whole story no say bosom ne say akwa no o mane nko school me nim bosokra wa ka asem no say akwa no mo hu ni say he has a story behind all the mystery now or the abanamode na chinchin sa na se obi asuggest and obi aka bibi achewa of course this is a tradition and in tradition no there are a lot of things that goes in intinus wa ko baby na se aka bibi achewa it is you to decide in fact akwa no how akwa no new problem bia and aso na de chinye no onka se bia onko school so you leave the whole thing to the hands of the child te so benyine na wo fon so be kan so se bosun me so mane nko school ene ye de ne ko ji aba ho ene ye se na ye se awofo munya se mo be se ye da che mesre mu ada akwa we de ha me papa papa because there is something unique about this child yeah.
mean, people say, I said, why the man could not have a and I saw some penny, and I think, okay, no, not as only done me a prayer. And I make me only me a prayer, sir, not to me. I said, we won't say we keep me if you be to me sorry, and not me wanting to prepare some wine ship and a bomb by a day, right? Yes,
it's not as I said, most of them pass up around the good school. But your bomb by your money, you know. Ye team person, person, you know. I feel they are crying me up for school.
The entire me, woman said, Uncle Scooter, Uncle Scooter, and your call, you know, or chow mom what the madam say, or yeah, they see your meaning now, or you're very active, or you're very active.
We are having that discernment spirit, we are having the prophetic power. We decode mysteries out of history. And then what you try to tell me, what you try to cry, I cry to tell me, no, a best self for you, meaning do crum. The old crum, and they said, yeah, me, who yen. Yeah, me, who yen, dear. A ya bosom, and I'm capable say, we are qualas or ramacom. O to me, go school. O whom qualas and qualla, et who dear grow. O drew hope, untimin and qualani, ya grow, did they be a crown washer them? A kwale ya ye stress a crack it wo. Ne mame mwen yon men yina say, papa ni yon men yina say, omu ko be biya omu say, a kwale anu omra me. For Christ's sake, we have to be matured Christians.
Ndi ojaba a kwale ya wano fufro, a wade dreadlocks anase mpese mpese abe wiasi, ne asa ekwa ni kwetia asa obe wiasi, na o kase, na wufo, enyome yina say, ni papa jume yina ya basan. Who said there is a mystery behind it, Anna? I then asked him, say, yeah, but ni interesting issue. Nay, per se, we always want to be the first person to do something unique, non confort a badge and so. Sana Christosom, akoye, yen ya the first person to bring some news, be non confort manji as you say, why ya dio, and am I say yo, Abusia? Mommy, I'm sure you may. Uncolano, mommy, I'm more quine, no mean your quine, no. And exhibit on my talent and a gift and yami at their mom. Because we say, I have blessed TV, Mr. Wada, subscribe, become a comer for mommy. Now, like it, share, but memory room if you so over press it notification button. So send a bay a debia danum, yet the before to be a ubinyana also wash it. Macramo, you better share that for fro.